mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni yedirwe mu basuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rwategetse ko umukinnyi wa sinema Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati afungwa by'agateganyo iminsi 30 kubera ibyaha by'ubusambanyi akurikiranyweho.
Tugiye kujurira reka turebe uko kopi izimeze yose, turebe ko ibyo twavuze uko babisuzumye, tube n'ibyo urukiko rwashingiye urufata icyemezo. Twicare tubyanarize dukora ubujurire.
Uwo ni Bayisaberene wunganira Uwihoreye Jean Bosco. Igihugu cya Philippines na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraye batangiye imyitozo ya gisirikare ya mbere ikomeye batari baherutse gukora kuva mu mwaka w'2015. Abategetsi b'u Burusiya batangaje ko nta ntambwe zifatika zari zagerwaho kugeza ubu mu biganiro hagati y'igihugu cyabo na Ukraine. Naho abadepite b'Amerika barasaba ko igihugu cya Ethiopia cyubahiriza amategeko mpuzamahanga kigaha abanyamakuru uburenganzira bwo gukora akazi kabo kandi kikarekura abafunze. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abadepite babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasaba Ethiopia kubahiriza amategeko mpuzamahanga y'ubwisanzure bw'itangazamakuru no guha abanyamakuru uburenganzira bwo gutangaza amakuru ikanafungura abanyamakuru bafunze. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Orian Itangishaka.
Abashingamateka Adam Schiff aserukira Leta ya California na Mary Gay Scanlon aserukira Leta ya Pennsylvania bifatanyije n'abaharanira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru muri Ethiopia mu gusaba irekugwa rya Amir Aman Kiyaro. Uwo yatawe mu mvuto haciye amezi ane atavyaha yagirijwe. Ejo ku munsi wa kabiri niho urubanza rwa Kiyaro ruzokumvirizwa na sentare. Umucamanza muri urwo rubanza avuga ko hazotegerezwa kwagirizwa icaha canke akarekugwa. Abashingamateka Shift na Scanlon bavuga ko igihugu cya Ethiopia gisanzwe cyarashize urukumu ku masezerano mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu kandi kikaba kiri mu muryango w'umwe bwa Afrika gitegerezwa kurekura Kiyaro n'abandi bamenyeshamakuru. Kiyaro umumenyeshamakuru akoresha amasanamu ya video akaba akorera itororokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP yafashwe mu kwezi kwa 11 ku mugwa mukuru wa Addis Ababa. Ivyo vyabaye igihe Leta yatangaza ibihe bidasanzwe bijanye n'umutekano muke mu gihugu. Mu kwezi kwa kabiri ivyo bihe bidasanzwe vyarakuweho, Leta itangaza ko igihugu cariko kirogorora kiva mu bihe by'ubwicanyi hagati y'abasirikare n'abanyagihugu bo mu ntara ya Tigre mu buraruko. Ikinyamakuru cha Leta ya Ethiopia kivuga ko igipolisi casiguye yuko Kiyaro yagirijwe gukora mu buryo bufasha abo bise imigwi y'iterabwoba mu kuja gusaba ibiganiro abategetsi bayo.
Vice Perezida wa Sudani y'Epfo Riek Machar arasaba abahuza bo mu karere kugira icyo bakora kugira ngo babungebunge amasezerano y'amahoro mu rwego rwo gukumira izindi mvururu mu gihugu. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Riek Machar yabitangaje mu gihe yagize inteko za Leta ko zikora ibitero ku basirikare biwe. Yagize President Salva Kiir ko yarenze ku gahengwe kumvikanywe ko mu mwaka w'2018. Izo birego biri mu ikete yandikishira hamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika mu buseruko IGAD. Machar avuga ko umutekano wagiye utituka muri Sudani yo mu bumanuko mu kingo cy'amezi make yarangiye. Yasabye ko ishyira hamwe IGAD n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu akorana n'icyo gihugu bisaba President Kiir kudasubiza igihugu mu ngwano. Inteko za leta n'inteko zishigikiye Riek Machar ziherutse gutana mu mitwe mu ntara za UP9 na Unity zibonwa ko zishigikiye Machar. Leta zunze ubumwe za Amerika, Ubwongereza na Norvege, ibihugu bitatu bishigikiye amasezerano y'amahoro muri Sudani yo mu manuko, byaratangaje mu ndwi iheze ko bifise impungenge ko gutana mu mitwe guherutse kuba muri ico gihugu kugeramiye ubumwe bwacu. Umugwi w'abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu ONU waragabishije muri raporo mu mwaka uheze k'umutekano muri Sudani yo mu manuko ugeramiwe kubera kutumvikana ku bibazo bikomeye mu masezerano yapfunditswe yerekeye leta y'ubumwe.
Radio Ijwi rya Amerika. Philippines na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraye batangiye imyitozo ya gisirikare ya mbere ikomeye batari baherutse gukora kuva mu mwaka w'2015. N'inkuru nanone twateguriwe na Oriane Itangijaka.
Iyo myimenyerezo izokogwa n'abasirikare 189 mu kiringo cy'umwaka, izokoreshwamo amasasu mazima hamwe n'ibimodoka by'ingwano bikomakomeye bigenda ku mazi no ku butaka. Mu mwaka wa 2016 kuva Perezida Rodrigo Duterte atanguye kurongora igihugu, yaciye anagura imigenderanire ya hafi n'igihugu cy'Ubushinwa mu ntumbero yo kwakira imfashanyo n'imitahe yabwo. Ibyo byaciye bituma imigenderanire n'amasezerano hagati ya Philippines na Amerika bisa n'ibisubiriye inyuma. Mu rwandiko rwasohoye n'umushikiranganji wa Philippines ajejwe kwivuna abansi, Delphine Lorenzana, avuga ati tweretse amakungu yuko ubucuti buri hagati y'ibihugu byacu bukomeye kurusha mbere. Iyo myimenyerezo ya gisirikare mishasha hagati ya Philippines na Amerika igiye kumara indwi zibiri, ikaba ibaye mu gihe leta ya Philippines yari iheruka kunegura no kwagiriza Ubushinwa gukora ibikorwa biteye kubiri n'amategeko agenga amazinga yo mu bumanuko bw'Ubushinwa arimo amatati. Ayo matata ari hagati y'ibihugu vya Brunei, Malaysia, Philippines, Vietnam na Taiwan.
Abategetsi bo Burusiya batangaje uyu munsi ko nta ntambwe zifatika zari zagerwaho kugeza ubu mu biganiro hagati y'igihugu cyabo na Ukraine. Ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Umuvugizi w'ibiro vya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yabwiye abamenyeshamakuru ko naho badashobora kuvuga ko hari ntambwe zigaragara zirashikwa ko kubandanya ibiganiro amaso mu yandi ari ikintu gikomeye. Perezida w'igihugu cya Turkiya Tayyip Erdogan yemeye kwakira ibiganiro bishasha hagati y'Uburusiya na Ukraine mu gisagara cya Istanbul. Hari mu kiganiro yagiranye na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku telefone. Ntambwe zigaragara Uburusiya na Ukraine byashitse ko mu biganiro vya mbere vyabaye ku itariki 10 y'ukwezi kwa gatatu mu gisagara cya Antalya muri Turkiya, kuva Uburusiya burungitse inteko zabwo muri Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Impande zombi zaragiranye ibindi biganiro hakoreshejwe ubuhinga bwa video, yamara zatangaje ko ivyo biganiro bitari byoroshe na gato.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Oriane Itangishaka bayatugejejeho. Tubibutse ko imwumva ari Radio Ijwi rya Amerika. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere. Imirwano ikaze mu gace ka Rucuru gaherereye mu majyaruguru ya Kivu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatumye ibihumbi by'abaturage bahungira mu gihugu cya Uganda. Abahunze babwijwe rya Amerika ko batangiye kumva urusaku rw'amasasu mu masaha 9 z'ijoro. Ni inkuru twateguriwe na Ignatius Bahizi uri Kampala muri Uganda.
Ubwo ni urusaku rw'abantu bahungaga, bamwe birukaga abandi bari ku mapikipiki, bose bahungira muri Uganda. Amashusho na video bisangirwa ku mbuga nkoranyambaga ava ku mupaka wa Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabonagana yerekana abantu benshi cyane barimo abagore n'abana birukira muri Uganda bitwaje ibintu byo mu rugo biremereye. Abandi batwaraga moto ku muvuduko uteye ubwoba, bigaragara ko bahungaga akaga. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana na bamwe mu bahungaga kuri telefone, maze bayitangariza uko ibintu byari byifashe aho bahungaga.
Iwacu imbere ko muri ruguru kwa kamasasi ndo wareba indambara bari kurasana abasirikare, none turi guhunga wahungiye mu Buganda turi no tugeze ku gacuri turi kumanuka ubana bibanda biri kuvuga amasasi ndo wareba tuzi ko abasirikari basi bari kuzamuka benshi benshi bari kugwana n'amasasi ari kuva ku shamba baramanuka mu bunagana n'abasirikari bari kuzamuka benshi bari kugwana ibibombi ndo wareba muri rinyeni na chanze wanje twa turahunze n'amasasi batangiye kugwa mu bunagana gaturutse iyo ku shamba yatangiye saa cyenda z'ijoro saa cyenda naye magingo bari kugwana twa turaye twicaye mbagu yako masasi
turi guhunga twatewe mbega abaturage nyatatanye twese turi kwiyoha mu Uganda niyo turi turi kumva intambara abasirikari bayo bari kurwana n'abahekera twatewe ubonye tutwe turi kumva amasasu bari gutuka mu shamba kandi abandi bakazamuka gukubitana nabo ariko ndo tuzimo ni bande.
Ndagijimana Jean Bosco ni mwarimu mukuru w'ishuri aho muri Bunagana ya Congo kandi akaba yari ari mu bahungaga avuga ko yasize ategetse ishuri yari akuriye gufunga.
Ubwo mu gitondo nagiye ku mashuri ngo ngiye kwinjiza abana mu ishuri nagiye kugira nsanga abana ari bariyo bakeya n'abari bariyo ndababwira nti mwitahe n'ese turiga abana twiga mu ishuri amashuri yanjye afite abana igihumbi none nasanze y'abana ijana n'ese ndigishije na gusa.
Nubwo abategetsi bo muri Uganda bavuga ko badatewe impungenge n'umutekano ku butaka bwabo bahangakishijwe no kwinjira kw'abantu benshi icyarimwe. Abel Bizimana n'umuyobozi w'akarere ka Gisoro gaturanye na Congo.
Kandi numva ngo urugamba rurakomeje nyine baza basatira hagana bunagana ko niko abashinzwe umutekano n'impunzi barimo kuvuga. Impunzi zo ni nk'amazi atemba abantu basaze ibihumbi icumi ni ukugenekereza nta n'uwababara kuko basaze tawuni ya Bunagana basendereye kandi urabona n'ishuri nangwa se n'ibindi bigo bya government byegereyeho urabona ntabwo bigikora byose impunzi zabyuzuye.
Nk'uko umuyobozi w'umujyi wa Bunagana Bwana Ismail Ndayambaje abitangaza ngo amashuri amwe yo muri uwo mujyi wa Bunagana yafunze kubera ko ibigo by'amashuri byari byuzuyemo impunzi byabateye impungenge ko ashobora kwaduka indwara zikabangamira abanyeshuri.
Ubungubu impunzi ziraciyongera mu bwinshi baracaza abandi bari kunyura impande zinyuranye muri Gatwe yo haruguru za Kanombe abandi hano hano muri Bunagana ishuri ryitwa Bunagana Primary School ryafunzwe. Na twagerageje guhamagara ababishinzwe mukuru w'uburezi araza asanga impunzi zamaze kuba nyinshi aho ngaho si ageze aho atowa akuramo ifatuwa yo kuvuga ngo ishuri ribe rifunzwe. Twabonagana Teddy Bears naryo abana abanyeshuri Director na Headmaster nabo bicaye abana barabacura kuko impunzi zari zimaze kugeramo nyinshi. So ayo mashuri yombi abungubu yafunzwe ikiditeye impungenge umutekano muke w'abaturage ahangaha Bunagana nyine kuba utekereza ngo hari abantu bashobora kwinjira nta ibyo kwangiriza bene hariho ubujura kwiyongera cyane ikibazo cy'ingora bayizi kwakira aba bantu nta mazi yo dufite nta bufasha bwo dufite.
Amakimbirane hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FRDC aje mu gihe Uganda yari igiye gutangiza umushinga wo kubaka umuhanda uva i Bunagana ugana i Goma kandi ubu hari ubwoba ko umutekano muke ushobora kugira ingaruka kuri ibyo bikorwa by'ubwubatsi. Mu cyumweru gishize ibikorwa byo kubaka undi muhanda uhuza Uganda na Benin muri Ituri byatangiriye ku mupaka wa Kasindi muri gahunda y'ibikorwa remezo bihuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Imirwano y'uno munsi yabereye mu duce twa Runyoni, Cyanzu, Bugusu na Cyengerero hafi n'umupaka wa Uganda aho hose ni mu nkengero z'umusozi wa Sabyinyo. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rwategetse ko umukinnyi wa sinema Uwihoreye Jean Bosco wamamaye ku izina rya Ndimbati afungwa by'agateganyo iminsi 30 kubera ibyaha by'ubusambanyi akurikiranyweho. Ni inkuru twateguriwe na Assumpta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Umucamanza yasomye urubanza rw'umukinnyi wa sinema nyarwanda Ndimbati atari mu rukiko, harimo umwunganizi we mu mategeko ndetse n'abantu benshi biganjemo aho bakinana n'abandi baturage benshi bamenyereye Ndimbati muri sinema. Urukiko rwavuze ko rwasuzumye ubuhamya bw'umutangabuhamya, ifishi y'ikingirwa ry'umukobwa bivuga ko Ndimbati yasambanije ataragira imyaka y'ubukure ndetse n'ibyo urega yivugiye rusanga hari impamvu zikomeye zituma Ndimbati akurikiranwa afunze. Rwavuze ko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko hari impamvu zikomeye zituma Ndimbati akekwaho gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Umwunganizi wa Ndimbati Maitre Bayisabe Irene wakurikiranye isomwa ry'imyanzuro yatangaje ikigiye gukurikiraho.
tujye kujurira reka turebe uko kopi izimeze yose turebe ko ibyo twavuze uko babisuzumye tube nibyo urukiko rwashingiye urufata icyemezo twicare tubyanarize dukora ubujurire amahirwe dugenerwa n'amategeko ni iminsi 5 tukaba tujuriye turashiga kubera ko hari nibindi bishobora gushingirwaho umuntu akarekurwa niyo bitaburwa urupapuro gusa kabivuze harimo abishingizi harimo kuba nta perereza ashobora kwica hari mavu nyinshi n'ingingo ya 636 nk'uko babivuze nayo ivuga yuko umuntu ashobora gukurikiranwa adafunze kabone naho yabakurikiranye nk'icyo kimeze gute
uyu mwanzuro wabaye inkutungura abatari bake bari baje kumva isomwa ry'urubanza
bo nitekaga ko twe turi butahane nawe cyo nashingiraho bano bana bandi mbati yemera adahakana bigaragara yuko bakeneye kubaho kandi ndakeka ndi batafunzwe bagumye muri ntuza ntago bari abana babaho kuba bishaka kifuzo cyanjye rero nuko agomba gusohoka ndababaye cyane gusa haracyari icyizere ibyiringiro biracyahari turakeka ko mu minsi iri imbere bizagenda neza
reka dutegereze urubanza mu mizi kuko mucamanza uko yasomye agaragaza ko ibimenyetso bigaragaza ko yakomeza gukekwaho icyaha bityo rero nkumva ko kuba bagiye kuzaburana urubanza mu mizi ni ukubyakira tugategereza mu mizi ariko mfite icyizere ko mu mizi azataha kuko umukobwa ikigaragara ni mukuru kandi noneho no mu nyungu z'umwana nkaba numva ko nta mpamvu n'imwe yo gufungwa mu gihe umukobwa bigaragara ko afite imyaka 18.
Itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi Ndimbati gushira cyabo vuga ko umukurikiranye w'ibyaha bibiri birimo cyo gusambanya umwana w'umukobwa utaragiye imyaka 18 ndetse no kumusindisha. Ubushinjacyaha bwavugaga ko Ndimbati yasindishije umukobwa witwa Kabahizi benshi bakunda kwita Fridausi Ndimbati akamusambanya bikamuviramo kubyara abana babiri b'impanga. Ubushinjacyaha bwari bwatanze ifishi y'inkingo uyu mukobwa yafashe akiri umwana igaragaza ko yavutse itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2002. Ubushinjacyaha bukerekana ko iki kimenyetso gikomeye bityo ko Ndimbati yasambanije umwana utarageza imyaka 18 yiregura imbere y'urukiko ubwo yaburanaga kwifatwa n'ifungo ry'agateganyo. Ndimbati wamenyekanye muri sinema nyarwanda muri filime y'uruhererekane yitwa Papa Sava yireguye imbere y'urukiko yavuze ko ibyamubayeho ari akagambane. Yagaragarije urukiko ukuntu umukobwa yabanje kumusaba miliyoni 5 kumukodeshereza inzu y'ibihumbi 300 ndetse no kumushakira umukozi wize kwita ku bana ibyo we yahamije ko atari kubishobora. Ndimbati yakomeje abwira urukiko ko impamvu asanga yaragambaniwe ari uko yahise yumva icyo kibazo mu itangazamakuru. Ikindi Ndimbati yagaragarije urukiko nuko ifishi yo kwa muganga igaragaza ko ubwo umukobwa yaramaze kubyara abana be yabandikishije ku wundi mugabo. Ikindi Ndimbati avuga nuko ku ifishi yo kwa muganga kandi uyu mukobwa yakoresheje amaze kubyara amazina y'abana ariho atandukanye nayo yatanze ubwo yatangaga ikirego. Ndimbati abura na yemera ko ari we wabyaranye n'uyu mukobwa Fridausi ko kandi yemera abana babyaranye ndetse akaba nabafasha gusa yumvikanisha ko iby'uko yataragira imyaka y'ubukure atabyemera. Umunyamategeko wunganira Ndimbati Maitre Bayisabe Irene yari yagaragarije urukiko ko umukiriya wakwiye kurekurwa kuko imyirondoro y'urega iteye urujijo. Yagaragaje kandi ko igihe uyu mukobwa yavukiye kirimo urujijo kuko mu byangombwa bye harimo ko yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2002 mu gihe se umubyara wavuga ko yavutse tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2002 naho umukobwa we akivugira ko yavutse kuri 24 z'ukwezi kwa 12 2002. Uyu munyamategeko avuga ko yiteguye kujurira kuko hari ibindi bazashingiraho bajurira byatuma Ndimbati yarekurwa kuko adashobora kwica iperereza ndetse akaba afite n'abishingizi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi umusaruro w'ikawa waragabanutse cyane. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi yatangaje ko aricyo cyatumye leta ikura urwo rwego mu maboko y'abikorera ku giti cyabo. Ni inkuru twateguriwe na Pierre Claver Niyonkuru.
Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwatangaje ko umwimbo w'igitegwa njabukamazi cy'ikawa wagabanutse ku bice birenga 50% bugereranije n'uwabonetse ku mwaka uheze. Uyu mwaka umwimbo wabonetse ungana n'amatoni 6,490 mu gihe ku mwaka uheze wanenga gato amatoni 15,000. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yamenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku rugero ruteye ubwoba. Deogide Rurema asigura ko vyatumwe nuko igitegwa cikawa kitacitabgaho neza hijya no hino mu gihugu ari naco gituma leta yakuye mu minwe y'abikorera utwabo ico gisata yemeza ko leta ubu yahagurukije ico kibazo co kugwiza umwimbu w'ikawa no gutera ibindi biti by'ico gitegwa byera n'ingoga kandi bitanga umwimbu mwinshi
nuko twabona abene gihugu batama uduhera twabo nibaturonswe kandi umwimbo w'ikawa bamaze kushikana ku matonorero y'ikawa atandukanye mu gihugu nibarihwe ica kabiri nuko igisata cari caribagiwe abene gihugu bakirimbigwa ko nabakorera muri iki gisata gitandukanye ngo bariko barahimiriza kugwiza umwimbo mugaho tugasanga ku rubuga siko biri leta derati reka tubikurikiranire twebwe rero Mase rero namwe bene gihugu nkabatera kamo yuko mu kwijukira iki gisata cikawa kuko mubona turi hamwe twese abajeje intwaro abikorera mu utwabo na twebwe mu bushikiranganje tuserukereta u Burundi ko tugiye gusubira kwitaho kandi guteza imbere mwe biboneka iki gisata cikawa mu Burundi kuneze abene gihugu
Bamwe mu barimye bikawa basigura ko basa n'abahebye ico gitegwa kubera amafaranga bakuramwo ari munsi cane yayo bakoresha mu kwitaho ikawa abana baganiye n'ijwi rya Amerika mu ntara za Ngozi Kayanza Karuzi n'ahandi
Kaharura kuva ikawa ugitangura kuyirima kugera ku myaka 4 ahitangurira kwama ibisasizo hari gari zigura amahera kuvyikoreza amahera gusasira ubwawe nashaka gusasira uwenyero ahiga umukozi haragira igihe nyene usanga hagize no kuyikata ukayiharurira hirya no hino za gusanga bitaye munsi y'1500 byaragutwaye kurinda ugeraho uvuga ati ndarose umwimbu wa mbere ikiro cikawa aho kirushwa amahera n'igitegwa c'ibiharage benshi muri twebwe abarimyi hamwe bamaze kuza barazirandagura bazisubirije itoke kuko babona igitoke cama gatatu mu mwaka ugasanga ku ngundi umuntu arakura igitoke atari cyo kimwe ikawa
uburamutse yiyungunganije nabagakora agacagira igiciro gito bigatuma inkoko ziravunika
ubu twari duhangwe n'ingene twabura aho tugurana udufaranga two kwifasha cyane cyane gusasira ikawa kujyana abana ku ishuri kwivuza no kwikenura mu muryango
Burundi buheruka kuronka umwimbo mwinshi mu mwaka w'2018 aho habonetse amatoni 225 kugira ngo uwo mwimbo subire kwisononora abo barimyi barafise intererano yabo
kugira ngo umurimyi aronke akisonuro ko turaze giciro dufise ubu n'ukuri ni gishemeye cyane kuko igihe umurimyi atembere kuko mwabivuze n'igihugu zotera imbere eka bene igihugu bazotera imbere murakoze ko twifuza kuyikarangira twebwe nyene tukayibishira mu paki bwiza twebwe nyene twayishura ku isoko muzamakungu urya muguzo yayinwe ku bwa nyuma ico nje twifuza ko cyo
mu ntumbero yo gutera intege abarimye kugira ngo basubire kwijukira ico gitegwa ubushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi bwongereje igiciro cahora ku mafaranga 700 y'amarundi
arico gituma ari ngombwa ku murimye w'ikawa yashoye ikawa kwitonorero ahabwa agashiruka buti katoja munsi y'amafaranga 100 ku kilo cikawa nziza sirisa hamwe n'amafaranga 50 ku kilo cikawa y'ibisoga sirisa be ako gashiruka bute gategerezwa gutangwa imbere y'impera z'ukwezi kwandamukiza
Ikawa ni gitegwa njabuka amazi cyahoze rico kizanira amafaranga menshi y'agaciro u Burundi iruhande y'icyayi n'amabuye y'agaciro raporo y'ikigo Ober kijejwe kwegeranya amakuru n'amatagisi yo mu mpera z'umwaka uheze yerekana ko ikawa yinjirije igihugu ibice 47% by'amafaranga y'agaciro no kuvuga imiliyaridi zirenga gato 35 ku mafaranga arenga imiliyaridi 74 u Burundi bwinjije yavuye mu byashowe hanze y'ico gihugu Pierre Clavenio Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Impunzi z'Abarundi zirenga ibihumbi bitatu zituye mu nkambi ya Nduta nta byangombwa zifite biz'uburenganzira bwo kuba mu nkambi. Izo mpunzi zirasaba guhabwa imfashanyo nk'izindi mpunzi mu gihe ibibazo byazo bitarakemuka. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin.
Ivyo bitigiri bitangwa n'ibiro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo abo nabinjiye mu nkambi mu kiringo kitarenga imyaka 2 ishize nyuma yaho abarenga gato ibihumbi 2 batahukanywe ku nguvu na leta ya Tanzania mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2020 ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi ASER uyu mwaka ritahukana impunzi zirenga gato ibihumbi 10 ku bushake bwazo gusa harabagaruka mu nkambi nyuma yaho basanga icyo bahunze kitarakemuka ikibazo n'uko bacha babura uburenganzira bwo kwitwa impunzi kubera umugambi wo kwakira impunzi ugawe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 zimwe mu mpunzi zari zaratahutse ku bushake bwazo zongera ziragaruka mu nkambi zabariye ijyu rya Amerika ko zigarukanwa n'amabi zisanga mu gihugu cy'amavuko
uri kurahunguka wifite utuntu twawe data wange bakatukubonana bakurara ko ngo bijya bintu babikuye kandi wari mu Burundi nawe atavyafise ariyo ni ibintu bivuga ngo mbonera kure mbonera kwiwe wapfuka cyo ngo wahunze iki ngo cacapfuka rero ngo ndene ngo mukugenda we wagiye wasezerende umuntu abona ariko aragomba kwitwa cange afite ingorane zijanye n'umutekano wiwe mubi arabaho ukazocimana ushitse hariya utusanga bihindutse kundi kuba
nuko twashitse mu Burundi abantu bamwe bamwe bacatangura gutera ubwoba abantu batashe ko atajambo dufise hariya tucatubona umenga twoba tuko turabana nabi nabo twere turavuga ati ko tubona ibibazo baguma duteza ngaha ubwo bwo banyene baduteza reka tuce dusubira hariya turabe vyogenda gute
umutekano w'umuntu twebwe tuvuye ngaha mu tuzoba tuvuye mu ngame uzomeza ngo ibyo kuja hanze biterwa n'umutekano mubi twumva nabo bakiri bato bagenda mu Burundi bacha bakubita bigira mu bindi bihugu ko bakomeye babonye ameze nabi none natu nta n'ukwiruka nta niki aha twarirutse abahunguka ku neza yabo bohunguka abafise iyo bataha baca bagata nonga twekwa baze atanu kwiruka atanu kugira gute yuwe niyo raba ati aba bantu bakara abantu batwegeraniriza bakaduhudumia haba ha muri Tanzania haba nahandi ayo tushira twebwe tukigumiraho mu minwe ya UN urupfu rukaza kwakira ko ntitukirima ntitukija gutwara ntitukija kurondera ibyo turondera muri leta twebwe tusaba utwo twirira gusa naho twiryamira
impunzi z'abarundi zatanguye gutahuka ku bushake bwazo muri 2017 kuva ubwo harabataha bakongera bakagaruka kubera bibasanga mu Burundi kubwizo mpamvu hari abongera guhunga basaba leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER ko yoborohereza ikabaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi no kuronswa ifashanyo nk'abandi mu gihe ibibazo byabo bitarakemuka
aho babona dukwiye kuba bibatwungurutse batushiyeho no kutwungurutse batutwari Burundi n'abagiyeyo siyo bakiri natwe nta ngufu dufise zo gusubira guhunga twarahunze nibarabe uko botufata mu mugongo babona yuko batutwara mu muriro batwareyo babona yuko bakwiye yuko twabaturabaho arabaho twabaturaba aba ningaha twaronkera amahoro tukaronka ibyo abandi baronka bakadufata neza twibereho munabonye rarose gatiro avuga ati ndarambye dusaba yuwe niko tutoguma mu ibarabara natwe atangufu tugifise yuko turonderera hantu twitumira
mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2020 leta y'igihugu cya Tanzania yararobanuye impunzi zirenga gato ibihumbi 2 zidafite byangombwa biziha uburenganzira bwo kuba mu nkambi hama zitahukana ku nguvu icyo gihe leta ya Tanzania yitwaje ko ari bo bahungabanya umutekano kubera bataronzwa imfashanyo nk'abandi naho biruko bamabagarutse ku mpamvu y'umutekano muke basanga mu gihugu cy'amavuko kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Shuti muduteza amatwi mu kanya gato turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu ariko tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho imirwano ikaze mu gace ka Rucuru gaherereye mu majyaruguru ya Kivu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatumye ibihumbi by'abaturage bahungira mu gihugu cya Uganda. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rwategetse ko umukinnyi wa sinema Uwihoreye Jean Bosco wamamaye ku izina rya Ndimbati afungwa by'agateganyo iminsi 30 kubera ibyaha by'ubusambanyi akurikiranyweho. Vice Perezida wa Sudani y'Epfo Riek Machar arasaba abahuza bo mu karere kugira icyo bakora kugira ngo babungabunge amasezerano y'amahoro mu rwego rwo gukumira izindi mvururu mu gihugu. Filipini na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraye batangiye imyitozo ya gisirikare ya mbere ikomeye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Shuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, shimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wegeranyije aya makuru, ndetse na Frederic Nkundikije wari uyihagarariye muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza umugoroba mwiza. Thank you.